Tai outsia.
Go tahi atsu.
Tsura tia. Te ao katoa.
Tirohia. Te ao turoa.
Kohe watanga. Paka putai outsia. Katsu hurahia. Kapahia uaha.
Darwin and Newts.
Nga hoi tia paka matolia.
Darwin and Newts.
E whaka kotahi ai a tātou.
No mai rā ki te awo Darwin and Newts.
Best of us all, by February!
Oh, Darwin, hukarere!
Hukarere! Huka papa!
Woohoo! Oh!
Papai huka rere!
Huh? He hukarere. Miharo. Karanga hautia mataku karu farahi.
Mehanga he tangata hukarere. Terapea he poraka hukarere. Ka auko grab kids.
Mau te wehi! He miharo te hango o tēnei hukarere!
Kia kite ai?
Oh, ai, ātati tiro!
Te a tāhua hoki! Engari hiahara!
Kei te whakarewa! Ko te hukarere, te hurihanga o te waihei tio! Takarawa te hukarere ka huri hei tio. Kia mahana mai anō ka huri anō hei wai.
Oh, we! Pehia rā, grow kids! Kwarewa hoki ia!
He oi he tika te ahu o nā ngutu.
Kia rahi ake pea! Me nui hoki te hukarere.
Pera I wahora! Oh, he maanianya!
Huka reti reti! Tahi, rua, toru!
Hoake!
Tahi,
rua, toru!
Ona tuke mata, titiro mai. He hukarere anō mo taku tūhuratanga hukarere. Oa me haere taiwa, he makariro atu ki runga nei. Ara ke, te hukarere tuarua, na. He rere ke te hanga ki e rātu. E rua ngā hanga hukarere rere kē? Me rapu tētahi anō.
Kai hea te hukarere nui, Darwin.
Anei, Newts, kia teitei ake tō haere, ka makariri ake. Ā, he nui ake te hukarere hoki.
Nā wai I ki hukarere.
Kia ora, Hemi.
Kia ora, Darwin. Kia ora, Newts.
Kei te tūhura a Darwin I te hukarere.
Hea tāhua. Ka tūhura hoki au?
Ai, Marika. Me rapua no he hukarere hai whakamātauria.
Me hanga I tētahi tangata hukarere tino nui.
Ka tae au te āwhina?
Me taitai ake te haere. Ka taitai ake, ka makariri ake. Ka nui hoki te hukarere.
Mehe mea he pai te wahi taitai, mō yo ke ai te wahi tika. Pai mai!
Kua tai atu!
Tata tonu, Newts. Me piki ake.
He makariri ki runga nei.
Te tiro ki te maha o te hukarere.
Wow! He rahi ra watu ngā hukarere hukapapa hoki.
Ka taia te hanga I tētahi tangata hukarere nui.
Ā, anai hoki te māhunga.
Mā tēnei ka oti taku tūhuratanga hukarere.
Patu. Ihu.
Wow! Ko tōna ingoa ko hū kia. Ngā mihi mō ngā awe kia.
Oh, taia!
Me whakahoki a hū kia ki te whare rākau.
Tērā pia ki te tango tātai ēnei.
Ka kawe ki runga I te tauaru. Haria ēnei ki te pūtake o te hiwi.
Hoki tātai!
Ka ngāuri haere I a tātou e heke ana.
Wow! Ai, he pai ake tēnā.
Oh, owe tauwe! Kei te rere atu!
Hoki mai! Owe! Hei, kei ai!
Newts, ki oku whakaro kaore!
Newts, kei te pai koe?
Oi, engari anō mo te tangata hukarere.
Titiro!
Te tangata hukarere!
Woohoo! Ai, me hanga tangata anō tātou.
Ka āta titiro au ki ēnei hukarere. He rere kē anō te hanga o te hukarere tuatoru. Nō reira, mēnā nō wāhi kē te hukarere, ka rere kē te hanga. Oh! Hea haenei! He hukarere anō mai te maunga nui! Kia tiro ake tātou! He rere kē te hanga! Me tēnei hoki he rere kē anō! Tai au tia! I kite a te mea tuatahi konei ki te whare rākau. Ko te mea tuarua ki te uru āporo. Ko ngā mea whakamutunga I te maunga nui. Hoi anō he rere ki te hanga o ia hukarere. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono. Ko inā kē. He rere kē tō ia hukarere, engari e ono ngā tapa.
Au, we he taumaha rawa tēnei? Kare tae te heki, Newts.
Kimi hea he ringa āwhina.
Ko tahi atu. Anei taku waihanga ho. Te tapu tapu kumea I te tangata hukarere. Kua rite koe, Darwin.
Kia tūpato.
Ai. Ngutu, tuke mata, nā ko ngā mea whaka oti oti, he awe! Ai rā!
Miho!
Ka rawe!
Ka pai! Ka mutu te tangata hukarere ko tēnā!
Kua hangaia I te hukarere!
Ai rā! Ihia kē ngā rau hukarere rereke! Hoia nō e ono ngā tapa! Kua ea te tūhuratanga hukarere!
Wāna!
Haere ki DarwinandNewts.com!